ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV ni mbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye ma mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi dahumuriza ariko vugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho tugiye kwibanda ku mubano watosekaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda ariko bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe uri kubihomberamo ku rugero rukomeye cyane aho byamaze kuboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yitaye mu mutego ukomeye cyane akitiranya n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe igihugu cy'u Rwanda aricyo cyari kiriko kiramufasha ibintu byose byinshi kandi kikaba cyari kiriko kiramufasha mu bisata nka byose nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwongere buzahuke ariko kuvaho Perezida Evariste Ndayishimiye akoreye amakosa ahambaye cyane yo kugara umupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda akongera gusomborotsa aho yatutse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akamutuka amajambo akomeye kandi ateye ubwoba ibintu byahise bihinduka ku rugero rukomeye cyane aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashize ubutegetsi bwe mu kaga gakomeye cyane nyuma y'uko itandukanije n'igihugu cy'u Rwanda kandi igihugu cy'u Rwanda cyari kiriko kiramufasha ibintu byinshi biboneka aho nk'igihugu cy'u Rwanda aricyo cyatumye amashyirahamwe mpuzamakungu akura ibihano ku Burundi ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo akaba atarabihaye agaciro ahubwo agahitamo kwita igihugu cy'u Rwanda umwanzi mu gihe abarundi n'abanyarwanda ari abavukanye bakomeye cyane ikindi kibabaje cyerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atareba kure ni ukubona yarahisemo gufata ingingo ibabaje yo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda mu gihe igihugu cy'u Rwanda aricyo cyatumye adatembagazwa ku butegetsi kuko kudeta yari yateguwe na General Arenga Iyome Wenyine wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi byanze bikunze yari kuba kandi bigasiga ikwiye ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko igihugu cy'u Rwanda cyabi menye hakiri kare kirebye amaraso y'abarundi yaba agiye kumeneka kubera iyo kudeta bahita bafata ingingo ihambaye cyane kandi ikomeye yo gutanga ayo makuru igitega ibyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahista akura bunyoni ku buryo bwihuse ariko icyababaje abategetsi bo mu Rwanda nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose atigeze abirebaho ahubwo agahitamo kwita u Rwanda abanzi ariko amakosa Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze hari ibihugu bitandukanye biriko birabyungukiramo harimo nka Tanzania ndetse na Congo kuko nka Tanzania hise ibona uburyo ki igiye gukorana ubucuruzi buhambaye cyane n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe u Burundi bwo buriko burahura n'ingorane zikomeye cyane aho abarundi bato bato bafise akaga gakomeye cyane kubera iyugarwa ry'imipaka ryabaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda bikozwe na leta ya Gitega aho benshi bavuga ko ibintu bigeze habi kandi benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yenda guta igihugu mu manga kubera ukuntu ariko arigenza mu gihe abandi bimeza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugera mu manga ikomeye cyane leta y'u Burundi yasabye leta y'u Rwanda kuyihuza na General Godefroid Niyombare wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 leta y'u Rwanda irabikora bahura ubugira gatatu baganira ibintu bihambaye cyane aho bari banavuganye ko Godefroid Niyombare agomba gusubizwa mu Burundi ariko ntapfungwe ahubwo agasubirana iteka yahoranye hanyuma bakamuha abamucungera yihitiyemo kandi bakamusubiza mu nzego z'igihugu ariko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yatangaje ko nawe yatunguwe i Burundi bwikuye mu biganiro mu gihe ibintu byari bigeze kure ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose yagereza u Rwanda ari remetanye ihererekanya rikomeye cyane aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame yemeza ko byose byahindutse igihe ingabo z'u Burundi zijya kwifatanya n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba genocide yakorewe abatutsi. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gukora iryo kosa rikomeye byatumye abona ko atakomeza umubano n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe ariko arahemukira u Rwanda, nibwo yahisemo guhimba ibinyoma bikomeye cyane avuga ko Redi Tabara itera u Burundi iturutse mu Rwanda kandi ko n'abayitwara bari mu Rwanda ari barya bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Umuhisi Pierre Nkurunziza. Ibi nibyo byatumye u Rwanda ndetse n'u Burundi umubano wabo uhagarara kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarabonaga neza ko atazagera imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kandi ariko arifatanya n'interahamwe. Ibyo byose nyine bikaba byaratumye ahitamo inyungu ziwe ndetse n'akarwe gato cyane aho nyine Kisekedi ariko baha amafaranga $5,000 by'amadolari ku musada wese w'umurundi uri muri Congo, ayo mafaranga akayahabwa ku kwezi. Ayo mafaranga akaba ariyo yatumye agambanira igihugu cy'u Burundi cyose bikarangira abarundi bari mu ngorane zikomeye cyane kubera ibibazo bitandukanye biriko biraterwa n'iyugarwa ry'imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Biboneka neza ko abarundi bato bato aribo bariko barabirenganiramo. Hari ibintu bitangaje mu kungene u Burundi bufata ingingo. Kongo yagiriza u Rwanda ko rwayiteye mu mvugo y'abakongomani wumva umengo bariko baragwana, ariko Kongo ntiyigeze yugara umupaka basangiye n'u Rwanda. Kubera iki? Impamvu batabikoze abategetsi ba Kongo naho banka u Rwanda baharuye ico umupaka w'u Rwanda umariye, basanga kugurura kugara birashobora guhombya igihugu gusa atayindi nyungu bashobora kubigiriramo. Naho Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu afata ingingo atabanje kubitekerezaho yahise yihutira kugara umupaka, ibyatumye ibintu bishubira kuyangara mu gihugu cy'u Burundi aho ifaranga ry'u Burundi ryahise ritagaciro mu gihe n'amafaranga mva makungu yahoze abura, kandi bizwi neza ko ingenzi zaturukaga mu Rwanda arizo zazanaga amafaranga mva makungu mu gihugu cy'u Burundi. Tanzania ifise ingabo muri Congo yaranurugetseyo ibigwanisho bikomeye kurwanya M23. CFD irirwa iraririmba ko Tanzania ariyo muhetsi wayo. U Burundi bwapfuye kugara umupaka buhana n'u Rwanda, Tanzania icanyaruka gushinya amasezerano ajanye no guhana bipfungurwa n'u Rwanda. Ni ukuvuga ko nkazandagara twishimira ngo abanyarwanda bagiye kubura bazishatse baca bazikura muri Tanzania, rya Tanzania ariyo ifise igice kinini cya Tanganyika. Ibyagarukiye ngaho mu kwezi guheze Tanzania yumvikanye n'u Rwanda ko bagiye kugurura umupaka ugira kabiri buhana n'u Rwanda kugira umurindi wo kuhana ibidandazwa wongerekane. Perezida Samia Suru ubwiwe yarishikiye mu rucunamo co kwibuka imyaka 30 iheze inyuma y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Mu ncamake uko Burundi buhomba no kwiyugurana niko Tanzania ihungukira mu gihe abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD birirwa bavuga ko Tanzania ari umuhetsi wabo. Afrika y'Epfo yarungitse ingabo muri Congo kurwanya M23 kubera Afrika y'Epfo yitwa ko ari icyo gihugu cya mbere gikomeye muri Afrika. Ibyo byari byahaye icyizere gikomeye Perezida Tshisekedi na Perezida Ndayishimiye ko M23 bagiye kuyituza. Siko byagenze, kuva Afrika y'Epfo ije M23 abandanije kwagura uturere igaba. Afrika y'Epfo iramaze kuburira abasirikare muri Congo, indege yaho ikoreshwa na MONUSCO iramaze kuraswa. Amarkwi adusumira hariho abasirikare ba Afrika y'Epfo bawaherutse gutufatwa mirina M23. Afrika y'Epfo yoba yasabye u Rwanda ko ngo bafasha ngo M23 ntiherekane abo basoda. Ni gutyo Perezida Cyril Ramaphosa yashikiye Kigali mu cunamo cyo kwibuka imyaka 30 iheze inyuma y'ihonyabwoko, ariko ahanini yashaka akaryo ko kuvugana na Perezida Kagame. Mu kiganiro yatanze, Perezida Ramaphosa yaraye avuga ko imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda igiye gukomera, ko agiye gusubira korohereza abanyarwanda kuronka visa, ko ikibazo cya Congo bumvikanye ko bagiye kugishira imbere y'ibiganiro kurusha intambara, ko agiye kumvisha SADC iyo ntumbero ntawuzi uko bizogenda mu nyuma. U Burundi cyo gihugu cyonyine cyugarayeho imipaka gihana n'u Rwanda, ibiteye isoni kandi bibabaje cyane. Abatwara u Burundi bavuga ko bashaka kwigwiza ingenzi ariko ingenzi nyinshi bwahora buronka niziva mu Rwanda kuko mu Rwanda barakunda gutembera cyane aho buri gwe abanyarwanda batari bake bahora baza gufata akaruhuko i Bujumbura bakazana amafaranga va makungu bagafata amahoteli bagafungura muri resitora z'u Burundi bakagenda basumye. Rwanda rwari ko ruragwiza amasezerano atuma haba ibidandazwa byinjira biciye ku kivuko cha Bujumbura gutyo Burundi bukanguka ubuzi n'amafaranga mva makungu. Amasoko yacu ibanga yaratubwiye ingene u Rwanda rwafashije u Burundi mu gukura ko ibihano bwari bwafatiwe n'amakungu. Akarorero gatoya urwego rwa mbere muzamakungu rwakuyeho ibihano ku Burundi ni Francophone irongowe n'umunyarwandakazi Louise mushiki wabo. Ibyo byatumye n'izindi nzego mpuzamakungu zitinyuka guhoraho gukuraho ibihano. Umwe mu baserukira Burundi mu makungu yatubwiye mu ibanga ingene mu rugendo President yashimiye yagize Buruseli muri 2023 u Rwanda rwafashije kugira ahure n'abategetsi bamwe bamwe. Dufise amakuru y'ibanga y'ukuntu u Rwanda rwariko rurafasha ingene ubumwe bwa Buraya bwosubira gufasha leta y'u Burundi. Ibi byose bituma umuntu yibaza inyuma leta inyungu leta yandeshimiye ifise mu kugara imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Mu rubanza ruheruka rwa jenerali arenga iyome bunyoni wenyine yarivugiye ko u Rwanda ariko rwashije leta ya Perezida ndayishimiye kumenya ibyo bunyoni yavuganye n'abantu batandukanye. Hari ibindi bikomeye tuzi bunyoni atavuze u Rwanda rwafashije Perezida ndayishimiye. Iyo u Rwanda rudafasha ndayishimiye bunyoni aba yaramutembagaje nta kabuza. Ibyitwazo bitagira ifatiro. Ku ruhande rumwe Perezida ndayishimiye yavuze ko u Rwanda bamwimye abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza muri 2015. Perezida Paul Kagame aherutse kumenyesha ko ico kibazo bari bameze kukivugana n'u Burundi inshuro zitatu, ko Abarundi bisabiye kuvugana na Jenerali Niyombare kandi ko yamuhaye barivuganira. Perezida Kagame yavuze ko Burundi bwonyine bwiyojoroye mu biganiro kuva burungitse abasoda bugwanya M23 muri Nord Kivu. Isoko ry'ibanga muri CNDFD ryatubwiye ko ibya Niyombare ari icirwazo gusa kuko ubutegetsi budakeneye gufungira rimwe abajenerali babiri bakomeye bahoze bagwana muri CNDFD, ni ukuvuga Jenerali Bunyoni na Jenerali Niyombare, ngo woba ari muzigo ukomeye cyane ku butegetsi. Icitwazo cya kabiri ni ukuvuga ko u Rwanda rufasha Redi Tabara kandi ko abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 aribo bayirongoye. Iki naco nyine ntigifashe na gatoya, nta utabizi ko Jenerali Niyombare atacapfana na Redi Tabara. Niyombare yari arongoye Forebo, iyo nayo ntikivugwa muri kino gihe. Redi Tabara irazwi iyo iri muri Congo. Perezida Kagame yaravuze icese ko Burundi bubizi neza ko atanu umwe arekuriwe kubutera avuye mu Rwanda, noneho n'abasoda bari ditabara bahungiye mu Rwanda bace bafatwa bahabwa Burundi. Burundi buvuga ibyo bugihe bwo bwarongitse muri Kongo amabatayo atanu y'abasoda ariko arafatanya ingwano na FDLR. Nitwibaze hamwe u Rwanda narwo rworungika batayo zitanu z'abasoda barwo gufatanya na intambara na Redi Tabara byaba birangiye. Mu Burundi niho honyine uzobona umukuru w'igihugu asomborotsa igihugu kibanye, ibyo akabikora azi neza ko igice cy'igisirikare n'ibigwanisho yabirungitse kure mu mahanga. Ibyo akabikora azi neza ko we haheze imyaka atagura ibigwanisho mu gihe wa mubanyi nawe amaze igihe agura ibigwanisho bigezweho. Ibyo byonyine birerekana ko azi neza ko ico gihugu kibanye kidafise umugambi wo kumutera. Hari utubazo umuntu yo kwibaza hano. Ntwaro ya Perezida Buyoya n'abamukurikiye abatera u Burundi bava muri Tanzania. Indongozi za CNDD za Paripihutu zari muri Tanzania, ni kubera iki Perezida Buyoya Perezida ntibantunganya na Perezida ndayizeye batigeze bugara imbibi z'u Burundi na Tanzania kandi bari bazi iyo wabatera azanana? Byagenze gute ngo bemere kuja gukora ibiganiro muri Tanzania kandi ariyo yari ibitse abarongoye imihari ibagwanya irwanya gisirikare cabo? Kuvuga ko abandi bose batwaye Burundi bari bijuju maze ubwenge bukaba bufise abasende DFTD. Abatwara u Burundi bo barusha ubwenge abatwara Afrika y'Epfo, babona abasoda babo bafashwe bakanyarukira kuganira ingene bigendana yoba yaba myiza. Bo barusha ubwenge abatwara Tanzania barungika abasoda muri Congo ariko bakiga ingene rudandaza bakorana n'u Rwanda rukomera. ngo babarusha ubwenge Kongo ivuga ko igwanya ariko ikabona ko yugaye rubibi rwayo n'u Rwanda yoba ihombye byinshi. Uyu munsi Burundi butwarwa n'abitwaje Bibiliya n'umusaraba bitwa ko bashize Imana imbere ariko bakaganzwa n'urwango mu byo bakora byose. Urwango rufatiye ku moko, urwango rufatiye ku byumviro bya politiki, urwango narwo rurazwi nk'umuzi w'amabi yose. Urwango runafunga amaso umuntu akayoberagwa inyungu ziwe. Igihe nugurura urubibi rw'u Burundi, igihe yugurura urubibi rw'u Burundi n'u Rwanda muri 2022, President yashimiye yari yavuze ko ko umubanyi ataho mushirana, ko mutegerezwa kuguma muganira, wamengo akenge kagarutse. None ubu yaciye asubira kubyibagira. Abaroni n'abanyarwanda turi abavandimwe ntaho tuzoshirana. Bibiliya ivuga ngo ese ingene biryoshye kubona umubano mwiza wavukana. Imana y'abadede yigisha kwihokorera imisaraba na za Bibiliya, ariko akanwa kama katura urwanko ni nyakabi ni nyabaki koko ka Abarundi bamaze kurushwa n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe CNDD-FDD yirirwa ibahenda ko yashize Imana imbere ariko ikagumya gukora amabi menshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Twebwe mutama na amajambo twigumiramwo gusa ngo turakaze inyuma y'imyaka ibiri imbere Abarundi twese tuzoba turwaye kwashi abategetsi bivugira ko tunezerewe atawe ufise ikibazo. Nino Murundi uvuga ko nyuma y'imyaka ibiri Abarundi bose bazaba barwaye kwashi kubera ibibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ico cy'ubwoko uvuze kubera abatwara Burundi mudasangiye ubwoko, njewe mbona kuva 2005 binjije ku burongozi bwagumye waburagiza ico mwuvuze cyose mushira imbere u Rwanda, nk'uko mbona abarwanya leta y'u Burundi bashigikiye u Rwanda. Uyu nyine avuga ko abarwanya leta y'u Burundi bashigikiye u Rwanda ariko nta kuri na kumwe kurimo. Amakuru yacu nakagaruka ibihe byiza, nibyo ndabipfurije.